Musician Efya Maame Boakye tena yɛkye na nokura ne sɛ ɔnkɔ sika ho asɔre hɔ no na ne ne yɛ fɛ ɔkɔtena sika ho ɔka sika no ɛna ama sɛ ne yɛ nyinaa sa de nnɛ matwerɛ letter ɛna mesan yɛ ɔde ama mu nyinaa ma mate ase firi nnɛ kɔ nnɛ Sofo Maame Boakye me Sofo Boakye me ka kyerɛ the church father church mother Sofo Maame Boakye firi nnɛ kɔ nneɛma a yɛtete ne deɛ sisi na ɛtan ɔmmɔde ne kɔyɛ wo Sofo Maame adwuma kɔhwɛ nkwalaa no so firi nnɛ kɔ ɛyi wɔ firi sika no ntɛ sika no bio nka sika ɛgyama finance a ɛyɛ ataagye
abusuafo mede deɛ kɔ na ba Boateng aha yɛ kɔ na ba television ɛyɛ ɔpanyini a wɔda screen so yi news a wɛbɛtɔ hɔ sesie ne sɛ ɔde ɛyɛ voice bi aba abɔnten voice no allegedly ɛkyerɛ sɛ ne yere ɛyɛ collection bi akɔdidi ne nsam ne adeade a wohu ne sɛ wɔ so wogya akyire di ne ɔkɔyɛ ne Sofo Maame ne adeade kasa ne baeɛ no mate ne bɛɛ 2-3 days ne matia na ɛtotwe ma so ɛyɛ me sɛ ebia nkɔfo bi na adɔkte ɛyɛ audio bi de ɛhyɛ ɛhyɛ papa nano saa na madwene yɛ ɛmeɛ because according to audio no kyerɛ sɛ papa yi no ɛyɛ ɛwɔ group bi mu atumi sɛ ɛyɛ group a wayɛ a mobɔ mpaeɛ wɔ mu saa because ɔbɛstart ɔtemo meɛ mmɔ mpaeɛ ɛna owie nso ɔsan abɔ mpaeɛ deɛ akɔyɛ sɛ me sɛ ɔde kɔto group bi mu a ɛyɛ mpaebɔ group bi mu na sɛdeɛ ɔmu si gye papa weedi no na ɔmu suro no no ɛbɛn mu wawa sɛ asɔfoɔ no a ɔmowɔ papa yi group no mu bi anaasɛ asɔre ma no bɛtumi atam nano asɛm ato agu abɔnten saa ɛno na ɛtwetwe ma so kakra because ɔmu gye di a ɔwɔ papa no mu na no ɔden ne papa no bɛka asɛm no ɔmbɛtumi atoato abɔnten no ntina ama me nte aseɛ no nsisi pi bɛt meno mmienu na ɛbɛdwene adeɛ wei ho yɛntie nsɛm a papa yi ka yi na yɛntie voice ne nso yie paa na monkɔmfɛme wobɛtumi de comment nso agu video no ase sɛ ɛyɛ papa no ɛna ɛkasa yi anaasɛ obi na adɔkte yɛ tape bi ɛde to papa yi so a wa comment gu video no ase yɛnti papa no nomu asɛm a na wɔka
awurade yɛsue da wase ɔma ɛkwan bio me asɔre yɛsa bɛhyiam bio da wase mebɔ mpaeɛ ɛde meeting a yɛyɛ hyɛ wo nsa berɛ mu nneɛma nyinaa ntwa yie wɔ yesu din mu amen elders, sisters, church mother, church father. Nyame adehye, munyinam ho te sɛ, minim sɛ Yesu ti munyinam ho ye. Sofo Maame Boakye, minim sɛ munyinam ho ye, lawyer, minim sɛ munyinam ho ye. Da Yesu ase na no pɛ ye. Yo. Ɛnsɛm bi, na mpɛsɛ mede to m'anim, na munyinam hyɛ ne nso kama. Church father, church mother, elders, sisters, Muntie. Sofo Maame Boakye. Me Sofo Maame Boakye tena yɛkye na nokura ne sɛ ɔnkɔ sika ho asɔre hɔ no na ne ne yɛ fɛ ɔkɔtena sika ho ɔka sika no. Ɛna ama sɛ ne yɛ nyinaa sa de nnɛ matwerɛ letter ɛna mesan yɛ ɔde ama mu nyinaa ma mate ase firi nnɛ kɔ nnɛ Sofo Maame Boakye me Sofo Boakye me ka kyerɛ the church father church mother Sofo Maame Boakye firi nnɛ kɔ nneɛma a yɛtete ne deɛ sisi na ɛtan ɔmmɔde ne kɔyɛ wo Sofo Maame adwuma kɔhwɛ nkwalaa no so firi nnɛ kɔ ɛyi wɔ firi sika no ntɛ sika no bio nka sika ɛgyama finance a ɛyɛ ataagye na ataagye ni ɔna nyame de no asi sɛ wɔnhwɛ sika no so na wowie a ɔnkan na wontwerɛ sɛdeɛ meyɛ hɔ no yɛyɛ no pɛpɛɛpɛ de firi na ɛkɔ mote kasɛte yi a meyi a ɛyɛ me Sofo Boakye Sofo Antony Kwadwo Boakye ɛna me no mu kasa yi ɛnyɛ wadwene sɛ obia a wotumi ne nyame a ɛyɛ mea na meka saa nɔpɛ yi kyerɛ mu mmerɛ wobɛti kasɛti pɛ yɛ me Sofo Boakye na meka firi nnɛ kɔ Sofo Maame meɔne ne kɔ kɔyɛ Sofo Maame adwuma ne gye sika no toɔ na ama wo ne yɛ bi nneɛma nyɛ fɛ na nyame asafo nkɔ so nyini w'asomdwie mu ɛwɔ yesu kristo din mu ne gya in a farmer finance. Aye, aye, in a inisio. Aye, a taji. Maybe be Namukan, we are Munkasika Namun trust them or one a million. We are Namu Namukanama trog to people so. In your sea, that's Yame Bano. I'm with your two men. I'm assuming the Achirura is. Na efe munye ni samira mtu kaseti. Munye ni chapepe. Uladi Yesu Kristo nishiramu. Iti masuma lawyer. Edi lete. Seo mfamiramu. Na nayano peyi. Na munye na munye ni nisu. Munye ni sedi ya maika pepepe. Mehoye. Uladi Yesu ya daro masedi ya damine mkainu. Enche meba. Meba. Na munye ni nisu. Mipopiti. Eni mkonefineko. You be a babbage and honor who preach me, send me a linty. Yakofu be a babbage and honor who preach David.
Of course, of your
Bible. This number be a song from Penny 40.
Of course,
this number be a song from Kitwati.
Exclusive.
From that down, Sunday, or see any demon, you may pop it. The Neko will be a babbage and honor and preach to you. Munchen is a church for the church mother. Elder sisters, Munchen is. No be a mijina ho amputibio enche meba nyame bo akosia le bi woni se obi amputia me mpichi wa ha
so motive
na ya dia ba solo
exclusive
sa timunche de me ken so pa 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 amunye sa
you are watching a cause motive
me de urali jam musim chese mon pare urali yesu ye da wasina.
Okay, Abusha for audio in a yeti. Also, one on Eka say Anthony Kwasi watches Koyo Bwachi, yeah, Lidino, Kwasini Kojuna Bitimi Kakra. Anthony and Eka say, Mr. Anthony Neka say, Mr. Bwachi and Yatini Kane. Wasn't the year in free collection of Hono, Kujina collection of Hono, the Yamasum be any number being Yenife. Na Oba, Omuncho be and war, Obeji collection, all the actual Ura Yusu. Na chise bibia aye kama. Inti wakache ni nsore mano. Se negere infria sore collection na hon. Na uko jina collection na hon. Nenu wehe hawa ni nyame somu na yuko na. Emise ni umebi enko yi infa mano. Tuwasuma ni lawyer. Se ni lawyer mesi ni nko. Eya sore ho. Na omfa krata ane mbre womu. Na yemi wangwa se audio neti me pia bwanti. Na menti ya siyeno. Because ya cheke eye ura Anthony Boakye. The real ni church members na sofo ni si suru nunu. Na ometimi ya peki ni odwa tuwa guwa bwantino. Ya mchishimu wa hon. Ube timiru wajwini chila ba. Uwe ya bapayi na ya kasi ya nase. Uwe ya ye doctrine. Ube ya ye fa ye odwa yu. Wajwini chene sayi.
Hello webusi ya fo. So upesi fita asura cho odofo de. And then nafa wa hon kodomu unique laser whitening. Unique laser whitening. Ewa toothpaste strong kwa. Wodi chuchu usi ya ema usi eye fita. Na eye fita anonsu no. Na eyi enka ubani bia ewe uo numu bia. Any tea stain, coffee stain, smoking stain si bia. Unique laser whitening product. Ebe yini nyine friswa ma wakama kama kama. Di hapa ya nise uchuso. Na wodi bie gu. O brush doso. Na wodi chuchu usi nisu nyina kama. Uvia. And who were no general were no sir into for a unique laser whitening. I was 079-997-92330. Unique laser whitening. I say, Muni Sesso. Hello.